sangaraha Achille Masiala Bana fami maho Fami etondi lokumo Bata mitela la pepa sanga kate Bakangeli biso bilongi Bako miko kela biso kanda Angele Kanda ninyo paskie
Sabata mafe Eko kwe anamayo